When in doubt, I look back to when I was 17 and all the miles and miles and miles that I've seen. Each sheet of pavement has a story to tell. Some I can't remember, some I remember all too well. La da 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 da